murabibona yuko ubudutwara afise andi mabanga jejwe muri kazoza ndashaka ndamusabe nyine icubahiro adufashe muduhereze umujene adutahura duhurira mu maboite no mu bubare duhurira mu evenement urumva niwe wenyine azomenya ingorane mutima yagize cyanke vishu yagize kubera ko mudahurira muri ajya ma soirée mudahurira mu hehe uzogenda umubaze uti umubwire ngo nitwa Bface acha kubaza ngo Bface ni komini yahe ariko iyo wabibwiye umuntu muhurira ahantu hatandukanye aratahura arazi ibyo dukeneye arazi umuziki ingene umeze rero jewe kubera ko mpaye umwanya mutoya reka ngeze ngaha ndamushimire ku mwanya yaduhaye ariko ngire ko ndamusaba umubonano w'abaririmvyi gusa mwebwe muri ngaha kubera ibibazo mwamuremereje ni byinshi sana ibyo wanje ntaza kuri uyu mwanya umviriza sindaheza rindira gatoya urumva ejo ivyumvira jewe nashikirije sivyo fizo yoshikiriza sivyo kidumu yoshikiriza ariko nkamwe duha umwanya muramaze kubona abaperezida benshi mu bihugu bitandukanye barahakajyo abarimbyi bakicarana kugira ngo duteze imbere ururimi rwacu ejo ni ndirimbo yanjye niyavuma muri Jamaica canke muri Brazil bazovuga ati abarimbyi bava mu Burundi
Isaac TV ho
ngomba dusabe Bface Bface aguke
nahagurutse
wahagurutse ibi ndabisabye kubera ko ngomba duhindura umukenyuro ko ari umunsi w'inkerebutsi tube inkerebutsi no mu byo tuvuga kuko tuguhaye iminota ibiri ntushoboye kuyikoresha ntuburi inkerebutsi mugabo wenda guhamagaye kugira ngo ubambere ubanze uvuge mu munota umwe mbega umuziki woza mu bintu biteza imbere igihugu umunota umwe hanyuma umunota ugira kabiri nuko udusansamura n'imbaraga aririmba utera tukitabire abari ngaho bose icyitabirizo kimwe gitoye kiza kumara umunota umwe n'inusu aba bantu babe bikazana yo kumenya gukoresha umunota umwe n'inusu
murakoze umuziki ahubwo nibaza kurusha ibi byose guteza imbere igihugu mushaka muraho ukomera amashyi kubera umuziki wa partena mu kiriyo ukapartena mu mamanza mu miduga mugenderamo no mu biro byanyu no ngaha twakirije n'umuziki wabibonye ko fishe ariko arabavugiriza igitari n'ubukomera amashyi rumwe na rumwe hama jere nubwo ngiye ibyo nza kuvuga ariko ndafise n'ibyo nateguye kubera uhavunjaniranya nce ndabisubiza inyuma abaririmbyi ariko barankurikira baca bavuga ati wowe waserutse ariko ntacu washikirije wowe uhavunjaniranya umpaye umunota umwe n'igice abandi babaye iminota cumi
ibyo nibyo ngomba mpindure nta muntu asubira guhabwa iminota irenga ibiri kuko turi inkerebutsi
reka ngerageze ngire resume kubera ko ngire ko nk'umujyi w'igitira So jambanze shime kwanza ku mwanya yaduhaye kubera ko twavyifuje kera ariko ubu urabona ko vyoroshe nabivuze urabona ko tumushikira twambaye uko twishakiye neje batubwiye ati mwisanzuye mu relaxe kubera uwo muntu umuniga w'abajene sizi jewe ikintu cya mbere nshaka gushikiriza nuko icyifuzo cyanje nashaka kubashikiriza nuko mu gisata cy'umuziki ntidukunda gushigikirwa mu migambi ifasha urwaruka kubera agaciro gake baduhereza abantu babaze wari kuravuga bakunda kutwita abantu warumogi imboregwa abagwanyi urumva twebwe nyine nk'imbura kimazi atacobora kwimarira kandi dushobora gutunga imiryango kwanza hariho n'abatunze imiryango biciye muri uwo muziki rero nashaka kubasaba mudushigikire abatwara iyo migambi mubavugire mutuvugire cyane natwe dushigikire ubwo buryo buhabwa urwaruka kuko kenshi umunyamuziki atwaye umugambi wiwe agahurirayo n'umworozi cyane umurimyi aba bose bumvise ko bafise ibintu bitandukanye bakora umuririmbyi nta chance agira bivanye na image baduhaye abantu bakuze babona yuko umengo ntacyo twebwe twokwimarira kandi muzi neza yuko idrapo ry'igihugu riduzwa n'umuziki ko hari ibihugu byinshi twamenye kubera umuziki natwe rero mudushyigikiye ndizera neza yuko igihugu cyacu covugwa mu makungu umuziki iyo imaji mwaduhaye imaji baduhaye turashaka muyidukure ko kwitwa ngo abantu b'utugenegene abantu bafise imijyango batunze bitwa madesi anime urumva ko biteye isoni vraiment dufashe rero ico kintu kive mu nzira mu gihe tuzi yuko hari umuziki arakazi mu bindi bihugu bitandukanye hari inganda nyinshi ngaha murabibona turifuza yuko umuziki nawo ubu ruganda rukomeye habaho hakabaho abagwiza tunga biciye mu muziki ariko urumva ntibikunda mu gihe tudashigikiwe nk'unka ministere dutwagwamwo hariho amabije atangwa buri mwaka ariko abaririmvyi ntibigera babatahura canke ngo dushikirwe kiretse petete rabavuza imiziki ya karanga abantu b'ingoma ibintu nk'ivyo ariko hageze yuko wa muziki uri moderne nk'umwe dukora bacha tubonanye nk'uko mengo nabantu babavuye batagira ico bimariye ndashaka ico kintu mu gihagarike mudufashe mutuvugire kugira ngo tugire ijambo hama nka leta nkozi nka leta mvyeyi ndazi muri bifuza kubona ugwaruka turi ku kivinatwe iminwa yacu ironke icifungura imifuko yacu karonka amafaranga nk'uko mwama mubivuga turifuza ku muziki wacu uba business tugatanga tugatunga imijyango tuganaterera kandi mu iterambere ry'igihugu nk'uko twama tubikora kuri rimvye rurimi rw'ikirundi hajya ubuteje imbere igihugu kubera ko umujamayike ni yanyumva ntazobaza abakuzino biwanje cyangwa ngo avuze bya biwanje abaza aho mvuka exactement
harageze gukutsa
reka ngerageze bigira bihere nugira ingorane birageshe kubona nko ku munsi hariho umunsi nimba nihenze wo umunsi mukuru w'abantu batanga ikori sinzi ko noba nihenze ariko mumbabarire nkamwe byo bishika nka twebwe nk'abartiste tukajamwo tukaza natwe nk'abantu batanze ikori tugashimirwa nk'abakozi bakoze bagatanga ikori n'iryo niterambere ku gihugu cacu hama ku muziki intererano yo muririmvira komeye kuko nta hantu na hamwe udasanga umuziki nabivuze so nikintu cyo kwitwararika urabona yuko ni igihugu giteguye ama event nta narimwe mukoresha sengesho canke ngo mukoreshe amatangazo everyday muziki udahari nta radio canke television ikora ikintu na kimwe hatabaye muziki n'umunyamakuru nawe uvuze ngo tumira mate nta kintu cishamo bavuze umuziki dabo
aho nzana mutima
ntibabibonye mutima niyo bimara mwimwe yanyirenga 30 yo cyakurambira arabizi wenyene ariko iyo ariko umuziki barashaka kuguvuza umunsi wose bahindura beat bahindura dancehall bagahindura amaritme mwese mugatamba hama nikintu umuririmvyi ni nk'umwambasaderi w'igihugu ariko iyo hageze ko dusohoka igihugu hari ntambamye nyinshi zidushikira nka kujya nyene nabikubwiye abantu benshi basohoka nabo nyene bavuze ingoma ariko umuririmvyi ashikira iyo ngaha ahura n'ibibazo byinshi turafise example umuririmvyi yitwa Satbe yarigeze kuba nominated muri award iri international no kuvuga iri muri America aramutse hashitse igiye invitation ya Ronse no kuvuga yuko nagateka ku gihugu cacu c'u Burundi ariko hageze kwa agenda yarabuze support nimwe arabura umuntu numwe amushigikira kandi hari ministere ijeje ivyo bintu bisigura yuko twebwe ya imagine mwaduha mugumo mbona kumengo turiko turifitinira urumva hama ikindi nacho
biface ngira ndakwakijambo kuko amasezerano yo nkerebutse yagira gorane
burya je umpa nka kandi kanye wo bukozi kubera abujya hamwe ndarisubiranye
aha ndakubwire aba bantu bose bari ngaha
yego
nta muntu numwe yoheza
okay reka jewe ngirageze basi umuntu tumwe wonyere sindaburenza tugende muri ministere dutwagwamwo murabibona yuko ubudutwara afise andi mabanga jejwe muri kazoza ndashaka ndamusabe nyine icubahiro adufashe muduhereze umujene adutahura duhurira mu maboite no mu bubare duhurira mu evenement urumva niwe wenyine azomenya ingorane mutima yagize cyangwa vishu yagize kubera ko mudahurira muri ajya amasoiree mudahurira muhehe uzogenda umubaze uti umubwire ngo nitwa Bface aca kubaza ngo Bface ni komini yahe ariko iyo wabibwiye umuntu muhurira ahantu hatandukanye aratahura arazi ibyo dukeneye arazi umuziki ingene umeze rero jewe kubera ko mpaye umwanya mutoya reka ngeze ngaha ndamushimire ku mwanya yaduhaye ariko ngire ko ndamusaba umubonano w'abaririmvyi gusa mwebwe muri ngaha kubera ibibazo mwamuremereje ni byinshi sana ibyo wanje ntaza kubiha umwanya umviriza sindaheza rindira gatoya urumva ejo ivyumviro jewe nashikirije sivyo fizo yoshikiriza sivyo kidumu yoshikiriza ariko nkamwe duha umwanya muramaze kubona aba president benshi mu bihugu bitandukanye barahakajyo abarimvyi bakicarana kugira ngo duteze imbere ururimi rwacu ejo ni ndirimbo yanjye niyavuma muri Jamaica canke muri Brazil bazovuga ataba barimvyi bava mu Burundi so rero mudushigikire ndasavye hama kandi dushimire page yadukoranije hano nabone ngende ndabavuniye akagohe hagize umuririmvyi abitura ntimuze muri ha akajyo aborozi n'abarimyi n'abaririmvyi barafise cyo bakora n'ukuvuga yuko turafise intererano ikomeye cyane
urakoze cyane
urakoze cyane ariko navye namaze ntacu nzobibandanya mu ndirimbo
ntibishobora guhera ariko uzobiririmba
ngende ndamubajije umushikirangaje ajejwe nibijanye n'indirimbo akaranga imico ntaragendera igisagara cha Bujumbura
bo nubwo yo hagendera nubwo yo hagendera nibaza yuko
ico nshaka kukubwira
yego
nuko abashikirangaje bose bari mu gikorwa cyo kuzunguruka intara zose abantu bose begwa n'igisata bajejwe bose nibo bagenda nibo batumirwa kugira abashikirize ibazo byabo kugira tubishyire mu migambi ya leta niyo yaraje ugasiba
none ntabwo natumiwe nari kwijana ega n'ubu naje ngaha kubera abantu mi rero kandi deja uwo nabivuze arafise ibindi ajejwe ntabwo ajejwe ikirinani yonyene ni ukuvuga yuko dukeneye umuntu nyine aduhagararira ntihagire
handi naco tuzavuga ngo sindabije
oya wowe urakaze wowe urugwego
sa mushikirangaje no mwajeje ikintu kimwe
ikintu kimwe
nta mushikirangaje tuvuze ngo tugira umushikirangaje w'igitoki umushikirangaje w'impene umushikirangaje w'ibyokunda urumva rero hajya ajejwe bijya byose nico gituma abafise abayobozi umwe wese afise icajejwe no kuvuga icyana nama rero abashikirangaje ariko baragira mu ntara muze muzumve mwese iyo wewe ujejwe ukaba wewe ukorera nko mu gisata kibijanye no buhingangurukana bumenye ukaza wumva umushikirangaje ajejwe ivyo yaje wewe ni wewe ntihaca haza barimwe haza abajeje ico gisata nk'ubu rero munsi yaje wasangana rega ntaraza nico itwa taragutume
oya naho yo yarajeje sinari ndahari
igihe rero ngira ngo ahobora amatari wewe atwara meri aravyumvise yuko iturizo kurikiraje aca yumva ati ntitwatumiye bikwiye rero ubu tuzotumira ariko nagenda nabwire ikintu kimwe hari ha barundi batumviriza amakuru batumviriza n'amadiskuru avugwa abatayumva jempara ndabibona iyo bariko baranyandikira bambaza ibibazo nkavuga nti aha wewe warumvirije ari umuntu abajije ikibazo ku munsi wa kabiri kijanye nivyo navuze nyene mwijambo ryo kubose ukuri ubumwe ndavuga wewe no kuvuga iyuba utima matwi uburongozi ubumenya ibiriko biramugihugu none ra umbajije ico navuze n'inyishu nayitanze mwijambo nashikirije narase kumuhi inyishu namubwiye nti kubera wima matwi indongozi urakagaye niko yabimeze novuga rero bamuza murakurikira nk'umukamenya muti umushikirangaje aje atujejwe azoza mugaca mutonda mwese kuko kare ibyo ntivyahora biba murabitse nabashikirangaje bavuga bati ni cigwa bariko bararonka kuja gushikiriza imigambi bajejwe aha rero ntimuvuye ngo vyaraheze uzoza ubona garuka kuko amaze kugira rero nkuba abanyamuziki bagashikiriza ibyabo nuva muri politike y'umushikirangaje aca bishiramwe bimaze kwemegwa muri politike no kuvuga niyo bariko baratora amahera azokora cha kintu gica kijamwo niko bigenda nico itwa twagize kya bita budget program mu mesi zari mushikagaje tuzora tumubaza ruti mbega nkobo dufata abanyamuziki nta kintu na kimwe bateguye umwaka uzobakorera nta kintu kimwe uzokora kubijanye no muziki urumva azoba hari higisata yiregagiza kandi ari mushikagaje bijeje erega natwe turiga natwe rega murazi kera wamenga nokuja kurya ivyigihugu gusa urumva rero no munsi turiko twigurugamba turiko turarukora tuza turigisha jya rero ndazi yuko uno munsi ingene igihugu gitwagwa ningene chatwagwa mu myaka yahera ntibisa uno munsi avo hari abantu barabambira mwene none wewe ku nimero yanje baruyizi niho utabimbwiye ngo sinari nzi ko umukuru w'igihugu bashobora kumwandikira message iyo mvira nk'umuntu abivuga gutyo none uwo muntu umva yumviriza amakuru Ariho ari habarundi bafite igikanu cyakogataye. Bakimeze nk'abarundi bakira kandi uturiko turi mu Burundi mushasha. Rero nagenda guhumurize ntabigira ikibazo murumva yuko abashikagaje ariko baratembera kandi bizoja muri politiki.
Murakoze cyane.
Murakoze nize rero next time muduhereza umujene nta kindi dushaka byo. Murakoze cyane. Ntidushaka bata wowe wavuze yuko uri umujama w'abajene. Natwe dushaka umujene nka wewe. Sije none murakoze.
Isaac TV, oh.